nza kubicisha amajambo rero butumire mwaronse nubwo kuva muri agence evenementiel ndudi team all business muzi isanzwe ifite igikogwa irikiratunganya ifatikanije na mwebwe abamenyesha makuru b'inkino ifatikanije kandi n'imigu ya Vitaro na Interstar aho ariko arategura urukino rwa classico urukino ruzoba rukomeye cyane ruzoba kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 mu nteguro nziza rero ya runo rukino nkuko twagiye turabivugana na mwebwe turi kumwe nyene mu nteguro twaragiye turiko turadodora hirya no hino kugira ngo turonke abafatanyabikorwa badutere intege kugira ngo igikorwa turiko tubategura kizobe kimeze neza ndetse na ryahangiro twihaye ryo gusubira tukazana rwa rugero rumeze neza mu nkino z'umupira w'amaguru cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura dushobora kurugerako no munsi rero twabahamagaye ngaha murabonye aho turi turi kumwe n'aba baremeye kudufata mu mugongo biciye mu kinyobwa Windeck aho bavuga bati twebwe turatahura umugambi turemera kwifatanya na agence evenementiel ndudi team all business ndetse n'abandi bose bariko barategura icyo gikorwa kugira ngo mu byo dushoboye dufashe mu byo dushoboye maze urukino ruzo rugende neza ngira ngo byinshi baraza kubyivugira muri make rero no munsi twaje kugira ngo dusinye dushire umukono ku masezerano yo gufashanya mu ndinganizo ya kino gikorwa turiko turategura kizoba kugenekerezo rya kabiri kwezi kwa mbere umwaka wa 2022 kuri Stade Intwari byinshi rero ngira ngo cha tubaha kanya nabo babivuge kumbure baraza kutubwira icyatumye ba nabone bavuga bati turumva kuvyukuri two kwifatanya namwe muri icyo gikorwa kugira ngo natwe dushigikire yego mbaye ndagejeje ngaho
naje ndabaramukije jewe nje nserukira ishyirahamwe ryitwa Galaxy Business akaba ari ishyirahamwe mubona ibinyobwa biri ngaho imbere twe importa biva hanze muga uwo munsi kuri iyo match izoba ikinyobwa kizoba gihari nyamukuni ki Windhoek hama akamo twarakumvise kirishira hamwe iyo agence du de team or business batubwiye ati ngo mudufate mu mugongo dufashe ama equipe ya football Interstar na Vitaro FC mukamuzi yuko ama equipe na ama equipe akomeye gose kandi amaze igihe afite abafane benshi tuvuga ati natwe kinyobwa cacu Windhoek ni nagishasha tureka tugire visibility uwo munsi abantu benshi bakibonereho kandi uwo munsi ku kibuga cya Stade Intwari niho zoba twibereye twafashe umugongo iyo agence du de team yoganije iyi match ya Vitaro na Interstar tukaba tubahaye ikaze abarundi mwese muzoze murabi yo match uwo munsi kizoba gihari hazabaye na promotion ubucupa butatu azoba ari 10,000 butandatu 20,000 yego kandi na doge d'alcore yayo ni ntoya gose ntabwo ibabaza n'ubu nce kintu twagikicize mu ngiro nta cupa rizo kwinjira mu kibuga cha football changa gimpande nyine ozantu hazoba hari ibikombe uzogura inzoga bagusukiremo ama twari gikombe icyo kintu twiteguye uko cyane gose vraiment nta kibazo gihari ibinyobwa birahari bikwiye cyane gose nta muntu azotahana inyota yayishikiye mu bisanzwe mubare hose ngahi Bujumbura icupa rigwa 400,000 ama alimentation yose ngahi Bujumbura ikanaruguru ni 400,000 nyene ngaho uwo munsi kombe twifatanyije n'aya ma equipe azo yagira classico twashimye yuko n'utoshobe kugura agacupa kazimbye mu alimentation mu kabare abakajyo yuko agura butatu 10,000 yego
icyo navuga kuri icyo imyiteguro imeze neza twama turi ko turavugana n'indongozi z'imigwi ko nibaza ko aribo bazaba bafite akazi gakomeye cyane kuri uwo munsi indongozi za Interstar mbere n'ejo hahise ku mugoroba twari ko turaganira n'indongozi z'umugwi wa Vitaro urumva ku by'ukuri ko biteguye kandi biteguye cyane kuko bose ku mpande zose urumva ko bariko baritegura haba mu kibuga haba mu bafana nkubo bariko barategura inkino za kivandimwe bagomba gukina kugira ngo bitegurire ugo rukino babone ko bazoba bameze neza imigwi kandi ikiri yubaka baratubwiye haba ku ruhande rwa Interstate ndetse no ku ruhande rwa Vitaroko bazanye abakinyi bashasha ngira ngo kazoba n'akajyo ko kubabona kuri ugo rukino kandi bagiye kubibamenyesha vuba bariko baritegura abafana urumva hijya no hino ko bariko baritegura bagura ingoma bagura imyambaro bizoba ari ibintu bisa neza gose kandi nibaza ko ku ruhande rw'ibijyanye n'integuro naho natwebwe turiko turitegura murazi ko ubu hariho ikiza cya coronavirus kandi leta iduhimiriza kwikingira navyo ntitwabisize inyuma mu nteguro ya runo rukino nuko harategekanijwe uburyo abakinyi b'imigwi yose bazopimamo na staff bakakoresha ibipimo ndetse na mwebwe tukaba twarategekanije ko ibimenyeshamakuru biriko birafasha mu kumenyekanisha uru rukino tubasaba kwama mwibutsa abene gihugu muri rusangi gukurikiza ingingo za leta zo kwikingira ikiza cya coronavirus ndetse no kuri runo rukino abantu bose kuri stade bazinjira bakarabye ibikoresho bikenewe byose bizoba bihari kandi bose bazaba bambaye udufukamunwa kugira ngo kuburyo atamuntu numwe azigera yandurira kuri stade kubera ugo rukino byo rero tuko turabyitegurira cyane hari imigwi iri kiraronswa inyigisho yingene izovyitwaramo kuburyo n'indani muri stade biguma bikurikiranwa cyane ko umuntu aguma yambaye agafukamunwa kandi n'abazinjira bose bakazinjira bakarabye twobabwira nikijanye n'ibiganiro twagiriranye na Galaxy Business nuko mu ntumbero yabo mu byo twaganiriye baremeye ko inyuma ya runo rukino bamaze kubona ku by'ukuri uburemere buri hagati y'abafana b'imigwi ya Interstate na Vitaro baremeye ko bashobora kuzofata mu mugongo umugwi umwe muri ino migwi ibiri donc bakaba sponsoro y'uwo mugwi aha rero ngira ngo nakamo twoca tuboneraho tugatera abakunzi b'umugwi wa Vitaro na Interstate murazi ko muri ino migwi yacu harimo ku by'ukuri ikibazo cy'uburyo turakeneye abaza gushyigikira imigwi twotumira rero abakunzi ba Vitaro ndetse n'abakunzi ba Interstate baze biteguye kabisa berekane ko football ishobora gufasha ano mashyirahamwe nayo kumenyekanisha ibidandazwa byabo cyangwa ibikorwa byabo gutyo rero murumva ko umugwi abafana bazitwara neza bashobora guha amahigwe uwo mugwi wo kuronka amasezerano yo gufashanya hagati ya Galaxy Business hamwe na club ya Vitaro cyangwa na club ya Interstate ibyo rero twebwe nka Ndudi Team All Business tuzoja hagati kugira ngo dufashe hashobore kubaho ukumvikana hagati ya Galaxy Business hamwe nayo ma club ndetse ibyo murumva ko nubundi tuzoba turiko turaja muri gyahangiro twihaye byuko dutegezwa kugarukana Canovera ndetse no gukunda inkino z'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura abafana bakama bagaruka ku kibuga aho murumva ko ku by'ukuri umugwi wa Vitaro na Interstate biko biraza kuko iyi match irashobora kubugururira imiryango yo kuronka cyakindi twama turiko turarondera amashyirahamwe azana amafaranga mu migwi maze imigwi yitunganye neza ikore neza umupira usubira uryohe mbere urenze nuko byahora ibintu bimere neza mu bisanzwe amasezerano nk'aya akenshi hariho ibyo usanga abara ama clause bidakenewe ko avugirwa hejuru ashigwa ku mugaragaro mugabo twebwe igikuru dushima kandi cy'agaciro kirimo muri aya masezerano nuko Galaxy Business yemeye kwinyuma ya runo rukino ishobora gufata umwe muri iyi migwi ibiri ikababera sponsor icyo nico kintu gikomeye cyane kuko uru rukino ruzoba umunsi umwe mugabo club izogumaho izokenera byinshi biyifasha mu mwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu nibaza ko ari cyo kintu gikomeye cyane twavuganye na Galaxy akumbure bashobora kuzobicisha mu kinyobwa windeke canke bakabicisha mu kindi kinyobwa mwabonye ko bazana ibinyobwa byinshi nico kintu gikomeye cyane kiri muri ano masezerano twovuga gifite agaciro ko ngira ngo mucamo bitahura noneho sino ari uburyo nibyo hariho uburyo baduhaye tudashimye kuvugira ku mugaragaro bushobora kudufasha kwitegurira runo rukino ariki gikomeye kirimo nuko bemera bati twe turaza tukabona ibintu bimeze neza turemera gufata umugumwe mu mugongo muri iyo migwi ibiri.